kandi timu ya Tuwaju na wewe ndo
Kino nkabanye nayo muhagizi wanje kahonda abana be baro akari muhagizi wanje munonga kahonda kari nko musomesa mbona shemero kushaha